Ndabaha ikaze ubugira kandi muri no video igira kabiri y'urukurikirane rw'inyigisho z'uburongozi muri kino gice twigisha ku bijyanye n'ishengero ry'ibitangaza. Nitwa GP Gria, nije natanguje kandi nije ndongoye ministere yitwa Sentinels for Christ. Niwaba wibuka ubutumwa buri muri video ya mbere, twaravuze mu ntangamarara ibintu bitatu nyamukuru. Icya mbere twaravuze mu camake inyigisho zerekeye ukutizera yuko mwemu yera gikora ibitangaza. Ibyo bisigura yuko inyuma yo kuronka igitabo Bibiliya cegeranijwemo amajambo yagiye ahumekwa n'Imana, abantu benshi ntibasubiye gusenga barondera mwemu yera kugira ngo abakorere ibimenyetso n'ibitangaza. Babona yuko bishyiye mu ijambo ry'Imana iryo Bibiliya byose bikwiye, umuntu ashobora gusoma ijambo ry'Imana hamakumva icyo mwemera murongora gukora. Ariko ntibabandaje kurondera mwemu yera kugira ngo ashobore gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko twarabikishije kandi twisunze ibintu abantu batatu banditse kwara amajambo adasanzwe bagiye batanga yerekeye zino nyigisho nyine. Kandi abapastori benshi n'abandi bakozi b'Imana bajya mu mashuri ya Bibiliya bakiga, nabo bakibonera uko ishengero rikora yatakaza akajya kumva ijwi rya mwemu yera. Rero turaza kubiganira ko turaba impamvu ibyo bishika n'ukungene byoshobora guhinduka. Ariko kandi twaravuze mu ntangamarara ibyo bintu byo kwizera ko ingabe za mwemu yera zitagikora iyo biva. Kugira ngo mushobore kumenya neza iyo bipfa n'ukungene mwashobora guhangana navyo igihe biriko biribonekeza. Ariko ikintu gihambaye cyane twavuze mu ntangamarara ya zino nyigisho ni cyuko twavuze ko ukwizera yuko ingabire za mpemu yera zitagikora hamwe n'ukuntu vyigaragaza mu ishengero ry'uno munsi bifatanye cyane kandi vyerekeye amajambo agenda avugwa ku vyerekeye kungene abantu batahura ibijyanye n'umubatizo wa mpemu yera hamwe n'igikorwa cya mpemu yera. Hama hariho ugucanganyikirwa hagati yo gutahura umubatizo wa mpemu yera hamwe n'igikorwa cya mpemu yera. Rero ngomba gutanga umucuke newe imbere yuko dutangura n'igice gikurikira, mvuga yuko umubatizo wa mpemu yera ari ubusabane umuntu agirira n'Imana biciye muri Yesu Kristo na mwemu yera iyo yakicicwa kemera gukurikira Yesu agaha Yesu ubuzima bwiwe bwose kugira ngo abuganze. Icyo rero nk'uko tuvyumva ni gice kimwe cyo mu gikorwa cya mwemu yera. Igikorwa cya mwemu yera kiragutse cyane kandi kigaragara mu bubasha n'ubushobozi Imana ikoresha mu gihe iri kiragura ubwami bwayo ngaha ku isi mu bibanza bitandukanye biciye mu bushobozi bwa mwemu yera. Igihe ibyo biguteye amadidane uzocanganyikirwa mu kogwa chawe, ariko nukuye kugira madidane. Ariko hambavu ya zino nigisho turiko turaronka bifuza yuko tumaze kurangiza uzakugenda mu gitabo cy'Ibyakozwe intumwa hama urondere gukuza urugezo rwawe rwo kwizera bivanye n'ukungene wizera ibijyanye n'igikorwa cya mwemu yera. Kubera ko naho utoshobora kuronka inyishu zose, icyo twifuza kugira ni uko ushobora kuronka ugutahura guhagije ibijyanye n'igikorwa cya mwemu yera. Kandi turizeye tudake kiranya yuko mwemera tuzobigushoboza kugira ngo ube udasanzwe mu gikorwa gukora. Mbere yuko tubandanya nagomba mbanze ndakubwire ishingano y'ukuri ishobora kugufasha mu gihe turiko turisunga Bibiliya ariryo jambo ry'Imana, haba mu gikorwa cyawe bwite, mu gikorwa cyawe usanzwe ukora nk'umurongozi, ndetse no mu myanya yawe yo kwihererana n'Imana. Rero ubu nibwo budasa uri hagati y'icyo twita ukuri kweruye dusanga mu ijambo ry'Imana tubwirizwa kwakira hama tukagukoresha biciye mu kumvira ijwi rya mwemu yera, hama tukakwakira akaba ariko konyene kudutwikira hama kukaturongora mu mpande zose zigize ubuzima bwacu biciye mu kwizera no mu kwemera ubushobozi bwa mwemu yera. Ibyo birashobora kugaragarira mu ngeso zacu, bikagaragarira mu migendere tugiriranya n'abantu, bikagaragara mu mpande zose zigize ubuzima bwacu. Ibyo birashobora kugaragarira no mu mico, mu bihe bitandukanye tugenda ducamwo, bikagenda bigaragara uko ngiye tugenda tugaragaza ukuri kwa mwemu yera muri twebwe. Hama ukuri kugaragarira mu ngingo umuntu yamaze gufata n'ukuri kutigera guhinduka ibihe byose. Turashobora kuvuga muri ano majambo yuko ari ukuri umuntu ashobora kubandanya kugaragaza vyoguma canke vyokora imvura yogwa canke izuba ryo kwaka. Reka ndabakarere ko mu isezerano rishasha nizere ko gashobora kubafasha. Mu cyete cya mbere cy'Abikorinto igice cy'indwi Pawulo aravuga amajambo menshi ku vyerekeye urugo, ariko ku murongo wa 39 wo muri ico gice nyene aravuga ano majambo akurikira ku vyerekeye abagore bagore bamaze kubura abagabo babo ni kuvuga abagore bapfakazi aravuga uko ari byiza y'umugabo we yapfuye yuko atacyo mubuza gucugwa n'undi mugabo ariko akaba ari umugabo ari mu mwami wacu uko n'ukuri kwa gufata ingingo bisigura yuko iyo umugore ahisemo kongera kubaka umugabo ubakanye akwiye kuba ari umuntu yubaha Imana atari umuntu arondera kuba umukristo atari umuntu yinjira mu ishengero gusa nk'umugenzo cyangwa umuntu ashobora kuba avuga Yesu k'umuntu wa gusa ariko umuntu yamaze kwegura ubuzima bw'iwe Yesu kandi ndazi yuko indi ko nkoresha karoro keza kerekana umuntu ashobora guhitamo gufata ingingo iri mu kuri ndasenga kugira ngo ntihagire abagore bazohendwa kugira ngo bakugwe ku Mana n'abagabo bataraho ubuzima bwabo Yesu ndabahetsagiye mu izina rya Yesu katwongere turabe akarorero kukuri umuntu abwizwa gushyira mu buzima bwiwe mu cyete cya mbere cy'Abikorinto igice cya 15 ku murongo wa 33 Paulo aravuga no majamba akurikira ati ntimuzimire ukubana n'ababi konona ingeso nziza mbega n'ibiki yagombye kuvuga ukuri kurimo nuko abantu dukunda kumarana umwanya nabo mu gihe atari abakristo kandi nibafise akaranga kabi ingeso mbi nabo bakafise n'abandi bagenzi babi tuzosanga baduhinduye biciye mu kugenda nabo mu gukora nabo mu kuba kumwe nabo tuzosanga bamaze guhindura ingeso zacu muri uko kuri ndiko ndavuga tuba dufise uburenganzira bwo guhitamwo ngene twifatanya n'abandi bantu cyangwa tutifatanya nabo ngene tugendana nabo cyangwa tutagendana nabo kubera ko igihe twifatanyije n'abantu bataramenya Imana igihe udafite intumbero yo kubabwira ubutumwa bwiza ngo bahinduke tukabagira abagenzi tukagendana nabo tuzoza kwisanga twandukiwe na za ngeso mbi zabo ariko kandi bashobora gusigura yuko natwe dushobora kubakarorokeza ku bandi turi kumwe tukagendana nabo kugira ngo ingeso zacu nziza zishobore gutuma bamenya Yesu ariko tugendane nabo nk'abatazi yo baja harashobora kubaho abakristo babiri hama bakaba bazi umuntu umwe akavuga ngo jiwe sinoshobora kwifatanya n'urya muntu kubera nzi yuko hari ingeso mba fise kandi ge no kwifatanya nawe tukamana umwanya yoshobora kunyanduza izo ngeso mbi ziwe hanyuma uwo mukristo agashafata ingingo yo kutamana umwanya n'uwo muntu kubera babona neza kandi atahura yuko kumana umwanya nawe yoshobora kumurongorera mu ngeso mbi zituma kwa mu byaha kanaka rero uwo muntu akaba akeneye kwirinda kugira ngo ntagwe muri izo ngeso mbi ubundi mu Kristo arashobora gufata ingingo itandukanye niyo uwa mbere aba yafashe akavuga ati jewe numva noba hafi yiwe kugira ngo shobore kumuganiriza ndamubwira ubutumwa bwiza rero ukuri kwica umuntu atumbereye kurashobora kwakigwa cyangwa ugakoreshwa mu buryo butandukanye birahambaye cyane ko mubitahura nk'abarongozi kubera iyo mutabitahuye muri ko murasoma bibiliya murashobora gusanga mwagwiye mu makosa atandukanye ukuri kwica umuntu atumbereye hamwe n'ukuri kudusaba gufata ingingo kanaka zigoye z'ibihe byose ibyo rero biragaragara mu buryo dukora nk'abarongozi n'ukungene dutahura ijambo ry'Imana hama tukarondera kurishyira mu ngiro nani kubera iki ishengero ry'ibitangaza rihambaye cyane ngiki gituma ibyigwa ndoramana byose byerekeye ukutizera kw'ingabire za mpemu yazigikora kuva mu ntango kugera mu mpera bishimikiye ku kuri kugira gatatu twavuze ari byo byagiye byihwezwa n'abarongozi b'amashengero inyuma y'ikinjana cya mbere hagati y'ikinjana cya mbere n'icya kabiri aho babonye uko ikikorwa cya mpemu yacyariho kiragabanuka mu bijyanye no gukora ibimenyetso n'ibitangaza birahambaye cyane yuko mubitahura yuko mu gikorwa cya mpemu yera yuko ibijyanye no kutizera ko ingabire za mpemu yera zigikora bifataye n'ukuri kuko umuntu ashaka gukora icyo atumberewe nyine na namwe byanditse muri bibiliya uhereye mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishasha yuko ikikorwa cya mpemu yera kizokwigera kigaba nuka narimwe ubijyanye no gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu mateka y'isi na hamwe tubona mu byanditswe byo mu isezerano rishasha haba mu byanditswe bya Paulo Yohana Petero abatu barayabahizi mu kwizera abafashije no mu kwandika amajambo arenge igice cy'amajambo tubona mu isezerano rishasha na hamwe biketse bavuga yuko ikikorwa cya mpemu yera kizogabanuka cyangwa ijambo ry'Imana rizogisubirira nitwaba twizera yuko kino gitabo ari cy'ubushobozi budasanzwe hama tuka tukaba tuzi kandi yuko Yesu ari umwungere ndagomba ko twitwararika ibyo yavuze muri Mariko igice cya 16 yavuze ngo abankurikira bazokoreshwa ibi bikurikira bazokoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire bazozura n'abapfuye bazosenda abadayimoni bazovuga mu ndimi kandi icyo si igikorwa kiruhije Yesu yavuze nk'abakristo tubwizwa kwakira amajambo Yesu yavuze nk'icyerekana ubushobozi bwa mpemu yera ko bwigaragaza biciye mu ijambo ry'Imana ibyo rero birasumba cyane gukorera ku byiyumviro by'abantu naho byoba ari byiza hari ikintu gihambaye nagomba kubibutsa twebwe nitwahamagariwe kuba bazana amacakubiri ntidukwiye kuba abantu bazana ibice simpekeranya yuko igihe Imana yegeraniza hamwe n'amajambo yose tubona ariyo Bibiliya uno munsi iri ni ijambo ry'Imana ariko kandi indani muri ryo hari ubushobozi budasanzwe bwa mpemu yera budushoboza gukora byose kandi turiko turakorera hamwe mpemu yera acyakoresha ino jambo ryanditswe kugira ngo dushoboze kugendera mu kuri mu gukora ibidasanzwe no mu kuba abantu bakarora Imana igomba kandi ububasha bwa mpemu yera buriko burakora ibimenyetso n'ibitangaza n'ubwami bw'Imana buba buriko buraguka ivyo nivyo twizera muri Sentinels for Christ mu gice gikurikira duca turabira hamwe ibintu dusanga mu bice bitandatu byo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa kugira ngo turabe amajambo adasanzwe arimwo hamwe bishobore kudutera intege dushobore gutahura iki jambo ry'Imana rivuga n'ukunye twabwizwa kurishyira mu ngiro mu minsi y'ukubaho kwacu. Ubwo tugomba kuvuga ibintu bitatu nyamukuru byerekana ko hari ukugendagenda kwa mpemu yera haba mu ishengero mu ntara ndetse no mu kibano ibyo bintu bikaba ari bidasanzwe kandi bikunda kwigaragaza kenshi navyo ni ukurindira impemu yo kurondera kuba hamwe no gukorera hamwe hamwe no gukura ku ishengero kudashobora kunyegezwa ikintu cya mbere gihambaye kandi cyo mu buryo bw'impemu ni kijyanye no kurindira mbega bisigura iki mvuze ikijyanye no kurindira iyo ndiko ndavuga ibyo mba mvuze ibijyanye no kurindirira muri mpemu yera usone mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa ukaraba ibintu byose by'ubwenge byakozwe cyangwa ukaraba ibintu byose bidasanzwe byagiye bikogwa uzobona igikogwa Imana yagikoresha abantu mu gikogwa kijyanye no kwagura ubwami bw'Imana usone mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa rero haba uno munsi ndetse no mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa turabona yuko igihe abantu bariko barabona yuko ibihe biriko biraho bigoye cyane kuri bo babwizwa gufata umwanya wo kurindira mpemu yera kugira ngo ashobore kwigaragaza haba mu buryo buboneka kandi hariho gukorana by'ukuri kudasanzwe hagati ya Yesu na mpemu yera kuko twizera yuko Yesu na mpemu yera ari umwe kandi bakorana uko niko tubitahura dukoresheje gutahura kwacu Yesu yagenda ategeka ishengero giwe gukora ibyo Imana yaba yasezeranye kandi bigakogwa biciye muri mpemu yera ndetse turabibona no mu cyete cya kabiri cy'Abikorinto igice cya gatatu ku murongo wa 17 amajambo avuga ngo ariko uwo mwami niwe mpemu kandi aho mpemu w'umwamari niwe aho mwidegembyo rero ibyo dukwiye kubitahura mu gihe turiko dusoma ijambo ry'Imana tukamenya yuko mpemu yera akwiye kuba ari warongora ishengero ry'Imana ibyakozwe n'intumwa ni igitabo kitwigisha kurindira ubushobozi bwa mpemu yera kugira ngo budukoreshe kugira ngo ubwo bushobozi nyene aba ari bwo bukora igikorwa gwacishengero kandi byo tubona biriko birashika mu bice bya mbere byo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa Yesu yari kabwira abigishwa biwe kugenda mu nzu yo hejuru kugira ngo barindirireho ubushobozi bwa mpemu yera imbere yuko bashobora gukoreshwa ibitangaza maze bashobore kumushingira intahe Yerusalemu Samariya Yudaya no kugeza ku mpera y'isi kandi ubandanije ugasoma kuva ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 14 turabona umugwi w'abizera bashika 120 bakoraniye hamwe mu nzu yo hejuru bose bahuje umutima n'inama bafite ibyiyumviro bimwe n'umutima umwe bariko barasenga barindiriye uburongozi bwa mpemu yera kandi bumvira mpemu yera aho umunsi mukuru wa Pentecote turashika dusone mu gice cya kabiri hama igikorwa cya mpemu yera gica kibandanya kwigaragaza ariko dusone mu Byakozwe n'intumwa igice cy'10 Petero yarabwiwe na mpemu yera biciye mu iyerekwa gutora abantu bashobora kujyana igihe Koroneliyo yarabatumyeko kandi icyo cyari igikorwa cya impemu yera kugira ngo mu banyamahanga na ishengero shobore kuvuka kandi dusone mu byakozwe n'intumwa igice cya 14 turabona habande na kubu kwigaragaza kwa impemu yera mu buryo budasanzwe igihe ubutumwa bwiza bwari ko burigaragaza buvuye mu babo twakwita basokuru bacu mu kwizera maze bugakwiragira mu isi y'abanyamahanga yose dusone mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 ku murongo wa mbere Pawulo na Barnaba bariko barasenga bongera bisonzesha bariko bararondera uburongozi bwa impemu yera kandi biciye muri uko gusenga no mukumvira ndetse no mukurindira uburongozi bwa impemu yera niyo impemu yera yatabwira abo bantu ati natoranije Pawulo na Barnabas kugira ngo bakore igikorwa nabatoranije gukora mbega ikintu mwari mukiri impemu yera ntabwo yavuze ngo natoranije Pawulo na Barnaba hamwe na Mariko mbega mwamaze kubyumvira ariko ijambo riva ngo natoranije Pawulo na Barnabas mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 ingingo yo kugenda i Makedoniya yavuye kuri impemu yera bashaka kugenda mu buraruko ama impemu yera acarabiyereka biciye mu nzozi ni muri icyo gihe nyene impemu yera aciyahuza Pawulo kugenda mu buraruko aho yari yateguye kujya ariko amubwira kugenda i Filipi arongowe n'ubushobozi bwa impemu yera mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 Pawulo yari yabwiye ko ashobora guhurira n'ingorane ariko impemu yera yaramubwiye ko ari kumwe nawe maze acarabandanya igikorwa i Korinto kugeza kirangije igihe Pawulo yafatirwa i Yerusalemu byasa nko kumenga byose birarangiye ariko impemu yera yongeye aramwiyereka avugana nawe amwereka iyo akwiye kujya amubwira ati Pawulo nuruhuke ko ndi kumwe nawe kandi ndaguha ibyo ukwiye kuvuga kugira ngo ushingire ntaho imbere y'abaroma hamwe mu byakozwe n'intumwa igice cya 27 turabona kandi igihe Pawulo yari acitse intege abona ibintu byose umenga ntibiriko biragenda neza turabona impemu yera yaciye yongera aramwiyereka mu buryo bugaragara amushingira intahe ari mu shusho y'umumarayika cyangwa impemu yera yarongoye uwo marayika kugira ngo abwire Pawulo ati igihe aho muriko murakorana igikorwa baza kumererwa neza uraza kubandanya igikorwa kandi ibintu byose biraza kugenda neza usone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntushobora kubura aho impemu yera yagiye yigaragaza ariko abantu babanje kurindira murazi bimwe mu bintu bihambaye cyane kandi bigoye gukora ku bakristo ni bijyanye no kwiga kumviriza icyo cya impemu yera mbega murazi igituma turi abantu bagaragara mu buryo bw'umubiri kandi imibiri yacu irongorwa n'ibigumbagumba rero kenshi yari usanga twama dushaka kurongorwa n'imibiri yacu ibigumbagumba byacu imibiri yacu yo mu buryo buboneka hama ibyo ugaca usanga biriko bifata ikibanza cya impemu yera aba muri twebwe ahariwe yari akwiye kuturongora turakeneye kwimenyereza rero kuba muri ubu buzima aho impemu yera akwiye kuba ari wavuga cyane gusumba imibiri yacu cyangwa ibigumbagumba byacu dukeneye kumviriza kandi tukagiriranira ubusabane na impemu w'Imana icyo gituma mu gice cya 2 cy'Abakorinto bigaragara neza yuko umuntu arongowe n'ibyifuzo by'umubiri adashoboye kumviriza mu buryo bw'impemu kuko iby'impemu kuri we biba bigaragara nk'iby'ubujuju buri muntu wese akwiye kuronera kurongorwa na impemu yera kugira ngo ntirongore mu byo ashaka kimwe mu byo twigisha muri Sentinels for Christ ni uko igihe twize kumvira icyo cya impemu yera ibyo dukora bizokurahama bigere kure reka ndabwire kino kintu mbega murazi yuko kugira ngo umuntu yuzure umunezero uko ibihe byose byoba bimeze bizana ibyamwa byinshi mu buryo bw'impemu kandi bigatuma umuntu abandanya gukura rero niba udafise kino kintu cyo kurindira impemu yera haba mu gikorwa cyawe usanzwe ukora ukwiye kumenya ko ari ikintu gihambaye cyane ukeneye kurondera reka tuvuge ikindi kintu gikurikira cyerekeye ishengero ry'ibitangaza ukwemeranya cyangwa ukoreye hamwe muhuje umutima mbega ino jambo risobanuye gute mu mabibiliya yanyu musanzwe mukoresha iyo turiko turavuga ino jambo tuba dushatse kuvuga ijambo mu kigiriki ryitwa koinania kandi iryo jambo turarisanga mu isezerano rishasha inshuro zishika 19 zose mu bihe bitandukanye kandi iryo jambo koinania rishimikiye ku busabane cyangwa ugukorana kudasanzwe kwigaragaza mu buryo bwimbitse hagati y'abizera ni ukuvuga abantu basangiye kwizera Kristo koinania ni ijambo rikoreshwa iyo impemu yera ariwe ariko arakora kugira ngo ahuze abizera bose iyo iryo jambo koinania ritariko ririgaragaza duca tubona ubutandukane haca haba bya bindi byose byigaragaza muri Galatiya igice cya 6 igihe bariko bavuga ibijyanye n'ibikorwa bya kameremere kuko uko ibyo byigaragaza iyo ijambo ko naniya ritariko rigaragaza mu bizera ishengero rikoreshwa ibitangaza n'ibidasanzwe rirashimikiye kukuna abakristo baba bafitaniye ubusabane kuko urukundo ayicerekana ko abantu bariko barakurikira Yesu nkuko byanditswe muri Yohani gice cya 13 umurongo w'35 ngo nimwagiriranye urukundo niho bose bazomenya ko murabigishwa abandi kuko iryo jambo ko naniya risigura ko abakristo babwizogirana imigenderanire yimbitse kandi cyo niko kwa kidasanzwe kiva ku mana turaza kwibona twajya mu gice gikurikira turabukungene ko naniya ari jambo ridasanzwe kandi rikoreshwa cyane mu isezerano rishasha ikintu nineko mubona mu gitabo cy'ibyakozwe ntuma nuko iyo hari ikintu kibandana gusubigwamo cyangwa ibihe bibandana kwisubiriza bigaragaza ubushobozi bwa mwemu yera kaba n'ibihe bitandukanye byagiye bikurikirana byigaragaza tuba dukwiye kuba maso tukabona yuko ari ibihe bidasanzwe mwemu yera akeneye ko twitwarari kandi iki kintu cyerekeye kuba mu busabane cyangwa kuba mu migenderanire yimbitse ni ikintu gihambaye cyane nogera n'urupfunguzo rudasanzwe rwerekana ishengero ridasanzwe rikoreshwa ibitangaza bitabaye ibyo ntashobora kuba ishengero rikoreshwa ibitangaza dushobora no kubona igikorwa cya mwemu yera kuko mwemu yera ntashobora kwigaragaza ubwiwe mu kibanda cyigaragaza nk'imitonga nifatiye ku macakubiri ibikorwa vya kameremere nibyo bica biheza bikigaragaza kandi inzira z'umuntu arongowe na kameremere ziriko zirigaragaza mu ishengero harashobora kuba ubutandukane ndetse akigaragaza akajagari kenshi cyane mu ishengero gaca gatuma abantu bashobora gutandukana kandi ikunda gutuma ibyo biba ni kibazo cyerekeye amafaranga kandi igihe Pawulo yari kavuga yuko gukunda amahera ari umuzi w'ibibi byose yagomba kuvuga yuko gukunda amahera hamwe n'impemu yo gukunda maronko bishobora gusambura ishengero reka ndabwire ikintu gihambaye cyane muri Saint Not for Christ ntegetswe kwirinda ni ikintu gihambaye cyane kijyana kwirinda ubutandukana cyangwa amacakubiri mu gikorwa icyo ni ikintu gihambaye cyane twirinda kandi tubandanya kugwanya dukeneye kugiranira ubusabane nk'umubiri wa Kristo mu bice bitandatu bya mbere byo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuko muribuka yuko turiko dukoresha ibice bitandatu bya mbere byo mu byakozwe n'intumwa ariho dusanga abatubereye abahizi imijyanye no gutanga udushengero bagiye abantu bose bagendera mu busabane mu bijyanye no kugiranira imigenderanire tubisanga mu bibanza bitandukanye icyo zitanu zose aho ijambo ry'ikigiriki koneniya ryakoreshejwe ni mu gice cya kabiri kuva ku murongo wa 42 kugeza ku murongo wa 46 aho bavuga ngo aho habandanya kuba ubusabane hagati y'ishengero rishasha mwibuke Petero yari yavuze ubutumwa bwiza maze abantu benshi barihana abantu bashika ku 3000 babandanya kuba hamwe biga ijambo ry'Imana bongera basangira imitsima babandanya kwiga inyigisho z'intumwa icyo cyari ikintu kidasanzwe cyerekana ubusabane ariko uhereye no mu gice cya mbere iryo jambo ririgaragaza ko bari bafise impemu imwe no guhishurirwa kumwe igihe bari barindiriye kuza kwa mpemu yera bose bari bafise ukwemeranya kumwe uko tubandanya kurabira hamwe amajambo mu bice bya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 4 umurongo wa 42 mwibuke Petero yatangwe kuvuga ubutumwa bwiza bwa mbere hanyuma mu ishengero abantu bace barihana abantu bashika ku 5000 ariko kandi ishengero ryacu yari ritangura guhamwa n'abaganza bo mu Bayuda uguhamwa kugira kabiri kwabandanije kwigaragaza ariko ikintu gihambaye tubona nuko naho abantu bari ko barahamwa abizera bari bafise umutima umwe bari bahuje umutima n'inama mu bihe byose bari ko baracamo kandi ubushobozi bwa mpemu yera bwabandana kubakoreramwo bose babandanya no gusanga ibyo bafise bagasangira ubuzima bwose ibi birabandana kwigaragaza no mu gice cya 5 ku murongo wa 12 aho uguhamwa ubwa nyuma kwigaragaza bipfuye ku barongozi b'amadini b'icyo gihe ariko nuko byari uko ishengero ryabandanije gukura mu gice cya 14 baravuga ko abagabo n'abagore babandanya kwakira ukwizera Kristo maze ishengero ribandanya gukura ikirere abo bakristo babamo cyarigaragaza ku buryo bw'uko umwanditsi w'igitabo yavuze ngo no mu batizera cyangwa mu kindi kibanza icyo ari cyo cyose uburyo abakristo bitwara byaramenyekana ko ari abakristo ko bari batandukanye nabo babaho ubuzima bunyuranye n'ubw'abandi bantu bataramenya Imana ibyo rero biratandukanye ibyo tubona mu bice bimwe bimwe uno munsi mbega ishengero ryawe ryo barigaragara nk'akarero keza mu kibano cyangwa ryo barigaragara nk'irizana amacakubiri mu kibano ishengero ryawe baribona gute uno munsi mu kibano ntabwo riboneka nk'irizana imitongano ibihari hamwe no kutumvikana kudasanzwe mu bijyanye n'uburongozi mbega ryo bari ishengero shika mu kibano kandi rikora ku mitima y'abantu bo mu kibano ndetse no mu bijyanye no kubashyigikira mu buryo buboneka mbega ibyo bari bandika ko kumengana abantu bari ku ruhande abantu bategegwa abantu abandi badashobora kumenya ibyo bari ko barakora cyanke ni shengero ligaragara abantu bose biheza bakabona urukundo rwa Kristo mbega ubusabane no gukorera hamwe byo babyigaragaza kuri umwe wese wo muri mwebwe ni ikintu mukeneye kwiyumvira ko cyane kubera nimwe wamutashyizeho icyo kirere n'icyabataye cyo kiganje mu ishengero ryanyu mukwiye kumenya ko ari ikintu gihambaye cyane cyo gutangurira kubera gukorana hagati yanyu ni kwaba kudakomeye kugira ngo mwemu yera ashobore kubashoboza habe ubusabane muzoshobora kuzana impinduka ku mwisi babakikuje icyo gituma bihambaye cyane gushimikira kugirana ubusabane nk'abagize umubiri wa Kristo nk'uko twabonye bavuga cyane mu bice byinshi byo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa twize kandi ko ivyo bigaragara iyo hari intumbero imwe yerekwa rimwe hamwe no kuronda gukora ibintu byose mu bumwe bose bakamenya ko bafite igikorwa kimwe ndetse kikaba ikishengero ryose gitwararika turaza rero kuvuga uko icyo gikorwa kimeze mu rundi rukurikirane rwacu rw'inyigisho ku bijyanye n'ishengero ry'ibitangaza mu gice kigira gatatu.